hawa watu wanafuata nini Tanganyika Packers?
Why are these people in Tanganyika?
Utamu wa ngoma ingia ucheze. Ndio utajua.
Right now is our time to arise.